My Benani Cosin Sigalele. As Bambing as was being Ibantu Church of Christ Choir, the city born among to Misseni, we are over. Ugadge Unzalane, O Zenzoa, Uzos Falele by Bill, and that doesn't just Falele by Billy, Cosic Sigalele.
Enkosi mamke ndibulisena ukuba phulaphuli be-True FM.
Amen.
Ilizwi esilinikwayo ngemini namhlanje libhalwe kwincwadi yompostile uPaulus kumaHebhere isahluko seshumi nanye ngevesi yokuqala. UPaulus umpostile umthunywa kaThixo esithi ukholo kukholosa ngezinto ezithenjiweyo. Ukweyiseka bubukho bezinto ezingabonakaliyo. Bazalwane bebethunyiwe bashumayele, bayishumayele lo text. Eyona nto bayiqonondisayo nabayicacisayo ngeyokuba zonke izinto zenzeka ngokholo. Njengokuba abantu bebonana nengxaki nezinto ezibahlupha imiphefumlo, isisombululo sayo yonke loo nto lukholo. Basibonisa kananjalo akukho xesha limisiweyo nguThixo ukuba lixesha lingakanana na ukuze izinto zakho zikuhambele kakuhle. Kunjalo nje basibonisa uba sukujonge ecaleni kwakho, jongana nawe. Sokweba abanye kuba akunguThixo wena, nguThixo ngokwakhe onika isisombululo ngexesha elifanelekileyo. Bayinikile imizekeliso kangangoko njengoba sisitsho nesifundo. Bayinika imizekeliso nemiqondiso eyenziwe yiNkosi uYesu Kristu nabathunywa bakaThixo. Njengoba sisitsho isihloko amagorha okholo kwitestamente endala, uPaulus umkhonzi kaThixo ucaphula yonke imisebenzi usukele iphutha ukuya kumhlaba waseKanani. Ndithanda kayifika kuverse 29 ukuya ku-30. Uthi uPaulus ngokholo zawa iindonga zeJericho zakube zijikelezwe iintsuku ezisixhenxe. Ifuna ukholo mos loo nto kuba ilizwi ngelo xesha uYoshua ubaxelela uba mabajikeleza iindonga zeJericho usuku lokuqala nolwesibini nolwesithathu. Uba umntu bengakholwa bezawuthi kolu lwesini usuku, no ndinefiva andisayikuphumelela uyowujikeleza namhlanje. Kodwa ngenxa yoba oyamasi lo Yoshua ume phambi kwabo umi endaweni kaMoses abebonisa imiqondiso, kuthiwa zahamba iintsuku wathi kolu lesixhenxe xa nivuthela amaxilongo zeniquphe ukuze iindonga zeJericho ziwe. Kuthiwa zawa iindonga zeJericho. Uthetha loo nto uPaulus umthunywa kaThixo. Le nto abazalwana bebeyicacisa uYesu Kristu ngokwakhe unyana kaThixo ophilileyo betshilo nomphulaphuli kule ndawo. Wathi babuze uba masenze ntoni na ukuze sisebenze yonke imisebenzi kaThixo. Wathi uYesu mnye lomsebenzi uthi kholwani kuye othunywe nguye. Kuthi uKristu mhlawumbi bathi abantu ibiphelelisile lo mfundiso. Uthi uPaulos baHebhere ngesahluko seshumi ngeverse 21 sinombingelelo omkhulu nje omiyo phezu kwendlu kwaThixo. Masisondele kuye sinenhliziyo enyaniso sinenzaliseko yokholo. Bonakala uba lukholo olukhokeliswa ngaphambili. Sinenzaliseko yokholo. Yesu Kristu kandiqukumbela. Ivangele ngcwele umbhali nguJohane sawuqukumbela ngechapter 20. Apho uYesu Kristu evukile emangcwabeni. Sifuna uvuba ingaba awubengekho ke njengoba becatshulwa imiqondiso yakhe. Ingaba uthe maluphele kusini na ukholo. Uthi xa isiza kubafundi bakhe afika nkonkoze bathi bakulivula ucango kuba behleli elizwini lakhe. Athi uxolo lukaThixo malube nani. Bavuya kuthiwa ngalo mini wayengekho. Wayengekho uThomas okuthiwa ke nguDidibo. Kuthi xa efika seyingekho iNkosi bambalisela uba uKristu ebelapha phakathi kwethu. Athi kodwa mna ndawukholwa xa ndithe ndambona ndafaka isandla sam emanxebeni akhe. Kuthe besephakathi kuloo ntetho kuthiwa wafika uYesu wathi ye Thomas, ethe isandla sakho emanxebeni am. Umntu ayazi inkokheli yakhe. Kuthiwa uThomas wathuka wephapha. Waqonda uba ebengekho ngondithetha apha. Uyayazi uba nguYesu ozaziyo izinto bezithethwa noba bengekho. Wayiqonda uba ngoku yinkosi yam le. Wathi Thixo wam. Wathi inkosi yam.